the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, aka, okay.
Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Mwaziri wetu, mabalozi, wakaaji wa Kajiado wakiongozwa na governor wetu, hamjambo. Asante sana.